avuze abanyuruzwa naho nyene zenagandavuye turafise inkozi zikiri muri iki gihugu barabuze ingene boguma ngira ngo bacunkuza abarundi ako kagu tusanga twaza tubona dutoye umuntu bamwishe tukarondera mugaragara ndabwire uwo mugwi tuguma tuwiga kandi hari abamaze gufatwa muri we hari abamaze gufatwa hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajejwe umutekano barimo
bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka ni kakanya ko kumviriza ikiganiro ndondeza ndondeza mushikirizwa na Focode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cy'uno munsi ni kimwe mu biganiro biyabaje cyane, niko ibiganiro byose byandondeza ni biganiro biyabaje kuko biba biko bivuga imiryango yabuze ababo bakabugwa irengero ryabo. Ariko kandi uyu mubabaro naho urongerekana iyo tugeze ku rugero aho usanga mu muryango umwe abantu batari bake banyururijwe rimwe. Twari tumaze kuronka usanga hagiye haranyuruzwa abavukana, ahanyurujwe umugabo n'umugore, aho usanga banyurujwe ari nk'ababyara. Uyu munsi n'ubwa mbere tugiye kubaha ikiganiro aho twumva inyuruzwa ry'umubyeyi n'abana nabo bakanyururizwa umunsi umwe. Ikiganiro cy'uno munsi kiza kubabwira inyuruzwa ry'umutama Alexi Nimubona, abahungu biwe Eric Nduwamungu na Gabriel Sabiyumva, be n'umukozi wabo yitwa Firmino Ntirandekura. Aba bose bakaba banyurujwe bakugwa mu gakimbiri ka Midodo ku mutumba wa Muhuzu muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge mu ijoro ry'uwa 11 rishyiriwa 12 Gitugutu mu 2021. Ikiganiro ndondeza muramaze kukimenyera, murazi ko mu mwanya wa mbere tuca tubaha umwidondoro waba bagiriwe nabi, murazi kandi ko mu gice cya kabiri naho tuza kubaha ibijyanye n'ingene bano bantu bafashwe bagaheza bakabugwa irengero ryabo. Mutama Alexi Nimubona yavutse mu mwaka w'1960 avukira aho nyine mu gakimbiri ka Midodo ku mutumba wa Muhuzu muri zone Minago aho ni muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Mucha mwumva ko Alexi Nimubona yabuzwe irengero afite imyaka 61 y'amavuka. Alexi Nimubona yari umuhungu wa Senyange na Ndayirorere, ababyeyi biwe bakaba bari bava muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro, ariko we Alexi Nimubona akaba yavukiye aho mu Midodo ku mutumba wa Muhuzu turi muri zone Minago ya komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Alexi Nimubona yari yubatse afise ingo zibiri, urugo rukuru rukaba rwari ngaho mu Midodo ari naho yanyurujwe ava. Ni n'umubyeyi akaba afise abana 9. Abamuzi batubwiye ko Alexi Nimubona kuva kera cyane yari mu bashingantahe bo kuri uwo mutumba aba mu bakimanza zo ngaho, ubona hakaba yanyurujwe ari mu ndongozi z'agakimbiri ka Midodo. Ari muri bake bari baratwaye igihe kirekire ngaho mu Midodo mu bashingantahe ba kera barongora imitumba ngaho kuva kera, yari yaragumijwe muri ayo mabanga kuko abandi benshi bari bagiye barakugwa nkuko tubibwirwa n'abava muri utwo duce. Twabwiye ko yanyurujwe hamwe n'abana biwe, umuhungu umwe wiwe yanyurujwe hamwe na se ni Eric Nduwamungu. Eric Nduwamungu yavutse mu mwaka w'1999, mukaca muva ko nawe nyine avuka aho mu Midodo ku mutumba wa Muhuzu turi muri zone Minago komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Mukaca muva kandi ko Eric Nduwamungu yabuzwe irengero afite imyaka 22 gusa y'amavuka. Eric Nduwamungu hari hakiye igihe arangije amashuri yiwe yisumbuye les humanités générales, ariko akaba atari bwashobore kubandanya amashuri yiwe muri za kaminuza mu kurindira yari yaramenye ko ari beshaho. Yakora urudandaza rw'ibiharage bw'umunyu rw'amafu nkuko twabibwiwe n'abari bamwegereye. umuhungu agira kabiri wa Alexi nimubona yanyurujwe kuri uwo mugoroba nawe yitwa Gabriel Sabiyumva. Gabriel Sabiyumva yavutse mu mwaka w'2004 nawe nyine mukumva ko avaho nyene mu midodo ku mutumba wa Muhuzu muri zone Minago ya Komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Numuhungu nyene wa Alexi nimubona akaba we atari yarashoboye kwiga amashure maremare kuko yahebeye amashure mu mwaka wa kane w'amashure mato mato. Kuva aho yagumye abangaho hafi y'ababyeyi biwe nawe nyine akagerageza kwibeshaho mu buzima. Twabwiye kandi ko uwo mugoroba hatanyurujwe Alexi nimubona n'abahungu biwe gusa ko hananyurujwe uwamukorera umukozi we yitwa Firmin Ntirandekura. Firmino Ntirandekura yavutse mu mwaka w'2000 avukira ku mutumba wa Kanyonga ni muri komine Taba mu ntara ya Gitega. Nawe mucamwumva ko yanyurujwe afise imyaka 21 gusa y'amavuka. Firmino Ntirandekura ntituzi ko umuryango wiwe uba waramaze kuronka amakuru ku mwana wabo yanyurujwe kuko murumva ko yari ku kazi ava mu ntara ya Gitega akaba ariko akorera mu ntara ya Rumonge. Umukozi anyurujwe gutyo ntibyoroshye ko umuryango wiwe ucishobora kumenya ko uwabo yanyurujwe, ariko icyo twumvise nuko Firmino Ntirandekura ari umuhungu wa Dominico Bukuru bena Prisika Gakobwa mwamaze kumva ko bava mutumba wa Kanyonga muri komine Taba mu ntara ya Gitega. Uwo shobora kubazi bantu bavyeyi biwe yoshobora nuko nabarondera akamenyesha iyi nkuru ku mwana wabo ari mu bantu babuzwe irengero kuva muri Gitigutu mu 2021. Nkuko twama tubikora ku bantu bose banyuruzwa n'inzego z'igihugu bakabugura irengero ryabo kuva mu 2015 turaheza tukabaza ivyumviro vyabo vya politike. Icyo twumvise nuko Alexi nimubona yari umunywanyi w'umugambwe CNDD FTD. Twaraheje turabaza ivyumviro vya politike vy'abahungu biwe no kuvuga vyo kwa Eric Nduwamungu, ivya Gabriel Sabiyumva n'ivy'umukozi wabo Firmino Ntirandekura. Aho twaganiriye batubwiye ko bano bantu atabikorwa vya politike bo bari barimwo, bose bagwana n'ubuzima, bano bahungu bakagerageza kongera kwibeshaho nayo Firmino Ntirandekura akakora ibikorwa vyamuzanye aho ku rugo kwa Alexi nimubona. Rero niho twagumanye ikibazo gikomeye cyane kuko tutigize turonka ikintu bano bantu baba barazize. Ntituzi ko tuzoshobora kukironka mu nyuma, abandi bashobora kuyimenya muheza mukatwandikira mumenye neza ico bano bantu baba barazize. Tubajije abari babegereye ico bibaza babo baba barazize, ubatubwiye ko bibaza ko bazize ubwoko bwabo bw'uko barabatutsi. Iki nticyadutangaje cyane kuko turavye abanyurujwe kuva mu 2015 hariho abatari bake tubonamwo ibimenyetso vyerekana ko mu byo babajijije hashobora kuba haragiyemwo ubwoko bwabo. Naho mu kunyuruza abantu ikindi kivuge ndagisubiremwo, ntabwo abanyurujwe ari abatutsi gusa. Kuva mu 2015 muri Ndondeza dufise amazina arimwo amoko yose y'abantu bagiye baranyuruzwa bakabugurengero kuva habaye kuyamira igikingo cya gatatu cya Perezida Petero Nkurunziza. Ubu rero tujye mu gice kigira kabiri. Muri kino gice murazaho kiba kijyanye n'ingene inyuruzwa ry'umuntu riba ryaragenze. Hari ku mugoroba, mbere se ku mugoroba hari mu ijoro ry'uwa 11 rishira uwa 12 Gitugutu. Tubaza batubwiye ko yari amasaha ari hagati isaha 6 z'ijoro n'isaha 8 z'ijoro, aho bigasigura ko twari twamaze kwinjira ku igenekezo rya 12 Gitugutu mu 2021. Aho ngaho ku mutumba wa Muhuzu haza imodoka batubwiye ko yari mu bwoko bwa camionette double cabine ifise ibiyo bitabona. Iyo modoka yarimwo abantu bambaye impuzu z'igisirikare. Maze bageze ngaho ku Muhuzu, iyo modoka yakigwa n'imbonerakure zari ngaho zaboneka ko zaba zari ziteguye. Imbonerakure zari zirongowe, imbonerakure izwi cyane ngaho ku Muhuzu uwitwa Asmani Nzirorera. Uwundi muntu batubwiye yari ngaho yari umukuru w'umutumba bita Karonke, irimo umutumba uri muri iyo zone nyene. Uyu nawe akaba batubwiye kuba muzi ku izina rya Onesime. bamwe muri zo mbonera kure bakiye basigarana imodoka bayiconze kuberako mu imodoka yo bitashobora gushika hamwe ku rugo kwa Alexi ni mubona nawe yo yambonera kure izwi cyane ngaho Asimani Nzirorera aje imbere y'abo bantu bari baje abari babashikana ku rugo kwa Alexi ni mubona muri iryo joro Alexi ni mubona baramuhagarika co kimwe n'abahungu biwe babiri twamaze kumva Eric Nduwamungu Gabriel Sabiyumva be n'umukozi wabo Firmino Ntirandekura barabajana tubajije ababegereye kwigihe aba bantu bafatwa abafashe bavuze ico babafatiye aba babazi batubwiye ko batigeze bamenya ico babo bafatiwe ahubwo ikiboneka nuko zina muhungu yari ngaho wese yategerezwa kucafatwa mbere mukabona ko ari ibintu biteye ikigongwe ubonye batwara mutana w'imyaka 31 bakamutwarana abahungu imyaka 22 imyaka 17 n'umukozi w'imyaka 21 umva mu bafashwe habana abamwe n'umuntu akiri umwana atarana kwiza imyaka y'umuntu akuze bati rero ikiboneka nuko bari baje bateza gufata zina muhungu yaraho hantu barabatwaye baburiza ya modoka barabajana kuva ico gihe nta urasura kumva inkuru y'iyo Alexi ni mubona yarengeye abahungu biwe babiri Eric Nduwamungu na Gabriel Sabiyumva iyo bari co kimwe n'umukozi wabo Firmino Ntirandekura ikiboneka gusa nuko ivyo bintu byo byari byatanzwe ko amategeko hakiri kare byari byateguwe hakiri kare muti kubera iki muzovyumva mu kiganiro kizokurikira ko bafashwe atari bano bonyene harabandi bari bafashwe masaha ya kare muri ivyo bice nyene cyane cyane umudandaza tuzobabwira yariko arirenganira ava muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge nyene yafashwe hagati isaha imwe y'ijoro isaha zibiri z'ijoro baba baramupfungiye mu ngoro bafise ngaho y'umugambwe CNDD FTD maze abaje gufata Alexi ni mubona n'abajyango biwe baraheza baca bagenda batwaranye n'uyu mudandaza kombore n'abandi bari bafashwe uwo mugoroba ibi rero nico kimenyetso dufatira ko kikatwereka ko ibintu byabaye uwo mugoroba aho ku muhuzu byari ibintu byari byateguwe tubandanije kurondera inkuru yaho bano bantu bajyanywe bakivuye ngaho hari soko rimwe gusa byavuze ko wabarakishijwe ku ikambi ya gisirikare iri mu Kabezi aho abantu benshi bakunze kwita kuri camp chinois bavuga ko babakishijwe ngaho barahamara iryo joro maze mu gatondo barasubira barabandanya babajana mu kibanza gushika ubu kitazwi ariko ngaha ntidushobora kwemeza icuko baciye hano kuri camp chinois kubera ko dufise isoko imwe gusa yavyemeje mugihe boba hariho abandi bashobora kuronka aya makuru bakamenya neza by'ukuri ko baba barakishwe kuri kashinwa boheza bakatwandikira muri ndondeza kabimenya neza ko ari inkuru y'ukuri ko baciye aho hantu ikindi twokongera ko ni kibazo kijanye n'ababanyuruje abaribo umujyango abajyango abagenzi ababazi ba mutama Alexi ni mubona co kimwe n'aba bose bajanye bararondeje ababo barondeza ababo haba mu gipolisi mu busho butandukanye mu Rumonge barabaza mu gipolisi barabarikiza za Bujumbura naho batageje kurondera ngo barabe ko bomenya ababo iyo bajanye hose barabuze n'agashona kamwe bigize baronkamwe kiretse ibihuha byagiye biraza ibihuha byabwira ko babajyanywe mu iperereza i Bujumbura mbere harani yadukiza n'abantu baje kurondera amafaranga ngo babahe amafaranga bazoheza babereka babo iyo bapfungiwe amafaranga yaratanzwe abantu nibigeze baboneka inzego zindi zitandukanye zararondewe cyane cyane nk'umugwi w'igihugu urabije agataya kazi na muntu CNDH CNDH yarakiriye abayituye ariko CNDH ntiyigeze isubira kugaruka ku miryango ngo ibabwire ibyo yatoye mu gihe yarigiye kurondeza ababo so bwa mbere nibituye yabwiye murazi ko twabwiye ko kuri bano bantu bagiye banyuruzwa n'igisirikare tumaze kubona ko imiryango myinshi yituye CNDH CNDH kabitohoza ko atanyishu yigeze isubira guha imiryango kumbure yari yamaze kubona ko abantu batazosubira kuboneka ntitwamenye impamvu CNDH itigeze yishura imiryango by'ababuzwe aba yababuza babo banyurujwe n'igisirikare kwigenekerezo rya 2021 gitugutu mu 2021 iperereza bijya bita documentation cyarahagaritse yambonera kure Asmani Nzirorera cyo kimwe na wa mukuru mutumba Karonke bita Onesime baratwagwa bapfungirwa muri documentation ibujumbura hajya hafi ya Cathedrale Regina Mundi kwaronsa amasoko mu iperereza yemeza ko bano bantu bari bahapfungiwe abantu barahapfungiwe hafi indwi zibiri mu nyuma bararekugwa baritahira ataco binona byageze gute amakuru dufise avuga ko bano bantu bamaze gufatwa berekanye neza ababatumye abo bakoranye mwinyuruzwa mwihagarikwa by'aba bantu bafatiwe mu midodo abo nabo basanze wari ku isonga yari Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru yari cyegera cy'umukuru w'iperereza rya gisirikare mu gihugu hari kandi Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock tumaze kuvuga kenshi muri bino biganiro tumaze iminsi tubaha harimo kandi Ajida Chef Jean Bosco Ahishakiye tusanga tumaze kuvuga mu zindondeza za kera abantu baribuka nk'inyuruzwa rya Ajida Philibert Nduwamungu Ajida Major Emmanuel Nahayo banyuzwe muri Rusama mu 2016 niho izina rya Jean Bosco Ahishakiye twari twararivuze mu bakoze inyuruzwa ry'abo basirikare bano basirikare batatu rero bageye kuvuga nibo bahavuye baboneka ko bari barimwo mu bagiye gukora ikigo cyo kuhagarika uyu muryango wo mu midodo muri commune Rumonde iperereza iri bita muri documentation bahavuye bahagarika icegera cy'umukuru iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru hamwe na bya bisongereza bibiri by'impazangabo mu ntwara miheto Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock na Ajida Chef Jean Bosco Ahishakiye ivyatangaje abantu benshi cyane muri ico gihe kuko hari hagaritswe abantu bazwi ko ari intakogwa ko amakuru dufise ava mu iperereza muri documentation niyo yatubwiye ko Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru ariwe yahavuye asaba ko yambonera kure Asmani Nzirorera bende wa mukuru mutumba bita Onesime borekugwa bo yagira ati aba ico bakoze batubereye inderetse bakoze igikorwa cyacu twari twabatumye twebwe twa bahagaritse nico dukwiye kubazwa izo bintu nayo bo boni mu bare kure kuko bakoze akazi gasanzwe twari twabatumye ni gucyo inyuma hafi y'indwi zibiri gusa abantu babiri bahagaritswe bahavuye basubizwa bari kugwa basubira mu miryango yabo ariko bando basirikare bo baramaze ikiringo cy'amezi hafi abiri bapfungiwe mu busho bwa documentation hajya hafi ya Cathedrale Regina Mundi icyadutangaje nuko nabo nyine mu mpera z'umwaka uheze bahavuye bari kugwa maze barataha ataco binona ari abantu ariko bagirizwa amabi adasanzwe yakozwe mu mwaka w'2021 mu nkuru ikurikira tuzobaha mu iganiro ikurikira tuzoheza tugaruke ku ifatwa ry'abo bandi bafashwe kuri uwo mugoroba tugaruke kandi ku bimenyetso bindi byinshi twari twamaze kwereka byerekana ingene iperereza rya gisirikare ryagiye rakora mu kunyuruza abantu mu mwaka uheze ibimenyetso tugenda tubona bigaruka muri abantu benshi banyurujwe ico gihe ni ngaha rero turangirije ikiganiro cy'uno munsi dushimiye mwese mwagikurikiye tugashimira abadufasha kuronka amakuru y'abagenda barafatwa bakabugwa irengero ryabo murakoze
hanyuma yavuze abanyuruzwa naho nyene zinagandagwe turafise inkozi z'ikibi muri iki gihugu barabuze ingene boguma ngira ngo batunkuza abarundi ako kagwe dusanga tukaza tubona tutoye umuntu bamwishe tukarondera mugaragara abwire uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hari hamaze gufatwa muri hari hamaze gufatwa hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajejwe umutekano barimo